intambara zikomeye hagati y'abasirikare ba CNDD-FDD n'ingabo za RED Tabara zarasekeye ku mugoroba w'ejo igenekerezo rya 24 Nyakanga muri komine Mugamba intara ya Bururi ahitwa Mucogo mu bumanuko bw'u Burundi. Nkuko biri mu itangazo, ingabo z'umuhari RED Tabara zashize ahabona abasirikare b'igihugu bateye ibirindiro by'abasirikare b'uwo muhari birahitwa Juru. Abo nabo barivuna, hapfa abasirikare ba leta batatu. Inkoho z'abo basirikare ba leta zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe n'imwe yo mu bwoko bwa mitrailleuse ngo zirafatwa. Ingabo za RED Tabara zivuga muri iryo tangazo ko zifise ishaka yo kubandanya urugamba gushika zomoye igisirikare cha CNDD-FDD hamwe n'imbonerakure. Ingabo za RED Tabara zirangiza itangazo ryazo zisaba abanyagihugu kudaca mu mabarabara makuru makuru y'igihugu ayariyo yose inyuma y'isaha 12 z'umugoroba kugira ngo ntibazohave bagwa mu ntambara zibahuza n'abasirikare ba CNDD-FDD. Inyuma yaho batereye ibyatsi ibyo bagirizwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika ko bari ku isonga ryo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi n'urunani Forske rwamirira kure ibyashikirijwe n'ubutungane bw'u Burundi ko ari rementanya. Ku bwa Ernest Nkuruziza umunyamabanga nshingwabikorwa wago ngo si Alexis Nduhije na Margarita Barankitse bazobazwa ubwicanyi bw'ishano bumaze igihe kandi bubandanya bukorwa mu Burundi, nayo ngo kuba ubwo butegetsi siburi ko burakora ibyo bitero ngo ni mu ntumbero yo gutera ubwoba abanyagihugu kugira ngo ntibagwanira agateka kabo. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Arakaza Jean Baptiste.
Inyuma yaho Alexis Ndoyije Maragaeta Barankitse na François Nyamoya biyamirije ibyo baheruka kwagirizwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika ko bari ku isonga ryo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi, urunani rw'amashyirahamwe Forske nago nyene rwamirira kure ibyashikirijwe n'ubutungane bw'u Burundi ari ireme ntanya. Kubwa Ernest Nkuruziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ugo runani ngo si Alexis Nduhije na Margarita Barankitse bazobazwa ubwicanyi bw'ishano bumaze igihe kandi bubandanya bukorwa mu Burundi. Kurikira Ernest Nkuruziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Forske.
Si Alexis Nduhije si Margarita Barankitse bazobazwa ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi buriko burakorwa mu Burundi. Ubwicanyi n'iterabwoba bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi si vyejo hahise canke hirya yejo. N'ingendo ubwo butegetsi bwashize imbere kugira bwigarurire igihugu bubanje gufukama mu nda benecu.
Kubw'uwo aharanira agateka kazina muntu avuga ko ibisasu n'ibitero byirigwa birakogwa mu Burundi bikogwa n'ubutegetsi bw'u Burundi mu ntumbero yo gutera ubwoba abarundi kugira ngo ntibashobore kwigwanira ngo bahabuze agateka kabo, ngo si bishasha ngo kuko bama babikora bagaca barondera abo bavyegeka ko. N'ubunyene dukurikire Ernest Nkuruziza.
Ibisasu ntezwa ntoki biriko byihe nkumbi mu gihugu naho bitaniye n'ubukozi bw'ikibi buranga iyo ntwaro kuva buroyeho n'uburyo bukoresha kugira ngo butere ubwoba abarundi ntibashobore kwigwanira no guhabuza agateka kabo. Si bishasha rero, kuva kera iyo ntwaro ituma abacangero bayo gukora ibitero icayitirira abatavuga rumwe nayo kugira isigure amabi ibakorera. Kubw'iyo ntwaro CNDD-FDD umuntu wese atayemera n'umwansi n'umugizi wa nabi akwiye urupfu.
Murunani Forske bagahamagarira leta y'u Burundi guhagurukira vuba bwango amabi atagira izina ugwaruka rw'imbonerakure rukorera abarundi ngo ireke kubandanya yisamaza nkaho bokwibaza ko basumbya ubwenge abandi barundi. Ngo bitabaye gucyo ngo igihugu kiragwa mu isanganya atagisibya. Navyo nyene byavuzwe na Ernest Nkuruziza, tumukurikire.
Leta ya CNDD-FDD itegerezwa guhagarika vuba na bwango amabi akogwa n'imbonerakure yahaye ibigwanisho ruhonyanganda harimo n'ivyo bisasu ntezwa ntoki biriko vyiha inkumbi mu gihugu. Aho kubandanye barondera abo bataka ibirake bahenda makungu bakoresha ugwenge nk'ukumenga boba barusha ugenge abantu bose, baraca umugani mu Kirundi bati intimenya niyo ntinegura. Abategetsi b'u Burundi barakwiye kwikubita gashi bagakubitiza agatima mpembero bakiyumvira kugira uruhara rwabo mu magogo y'abarundi bariko baracamo muri iki gihe hanyuma bagahindura inyifato ku neza ya kazoza y'abana bariko baravyara no ku neza y'igihugu cyose nayahandi igihugu kiragwa mu isanganya kandi nta numwe azohungukira
Tugushimire Jean Baptiste kuri iyo nkuru waduteguriye umushikiriza manza mukuru wa Republika ngo ntihagira abandi yagiriza ibitero by'amagrenade yirirwa arategwa ngo ahubwo natangurire amatohoza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano ni kuri iyo ngo kuko igihe baheruka guhimbaza umunsi wahariwe imbonera kure mu ntara ya Muyinga yazihamagariye kwipanga neza ngo zigahagarara rugabo kuko ngo na kare wari isase riva ku cuma ngo ni mu gihe izo mbonera kure zikizura imitumba yose igize igihugu zifise inkoho n'amagrenade ariko ngo ntizironke agahembo ngo zibwirizwa gukora rugabo zikamenya kwihemba twabibwiwe na bamwe mu mbonera kure zibabajwe n'amagogo abagowe inkuru twateguriwe na mugenzi wacu King Blaise Iranzi
bamwe mu gwaruka kwimbonera kure badashigikiye amabi atagira izina birirwa barakoreshwa bamenyesha ko umushikiriza manza wa Republika atarakwiye kwagiriza abanyapolitiki bahunze canke abari mu mashirahamwe yigenga kuba aribo bakora ibitero mu Burundi ngo ahubwo natangurire amatohoza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndi kuri yo Reveriano ngo kuko igihe baheruka guhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonera kure mu ntara ya Muyinga yazihamagariye kwipanga neza ngo zigahagarara rugabo ngo kuko nakare ari sose riva ku cuma dukurikire umwe mu gwaruka gw'imbonera kure yabitwiganiye amajwi yiwe akaba yahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe
ushikiriza manza Sylvester Nyanzwe yasohoje itangazo aheruka gusohora aho yagirije abatuye amagrenade mu gisagara ca Bujumbura yuko ari abahunze igihugu cyane cyane avuga sandarongo uyu mugambo MSD umunyamabanga wiwe hamwe n'abandi mu by'ukuri iryo tangazo ari ryiza n'ibigira nkana mu kwiyibagiza bimwe bimwe mu nyigisho ugwaruka gw'imbonera kure ruhabwa nago ndamwibutse gatoya ubushize mu ntara ya Muyinga aho umunyamabanga w'umugambwe FDD rwego rw'igihugu aho yabwira imbonera kure ati nimutambuke nka gisoda kandi nkako ifeze y'intambike iyi ntambike ngira nka namwari demokarasi w'igihugu ari jenerali namwe mutereza fo aba jenerali ibyo aho yabivuga mu bisanzwe yabwira abumva ntabwo yabwira abana kandi yabwira abazirikana nago manongera ndamwibutse ku nyigisho zimwe zimwe zose mu hari w'imbonera kure ukunda guhabwa cyane cyane kuba bati bamwe rugabo bamwe bakizura kandi bakurikirana umuntu ku wundi ikindi nagomba nongenda mwibuza iyi mixe dusekiriza ahanini ku mitumba yose mu gihugu cy'u Burundi igizwe n'imbonera kure gusa kandi ahatari hake nabo nyene niyibuke ahatari hake baraza imbonera kure ubu zirafise ibirwanisho zaba amagrenade barafise zaba iki bari nazo
uwo asanzwe ari umwe mu gwaruka rw'imbonera kure amenyesha ko kuba bakoreshwa ntibahembwe ari kimwe mu bituma ubwo gwaruka rukora ibitero canke rurondera kwihemba rubanje gukorera amahano abarundi agatanga uburorero bwamaze kwicwa biturutse kuri iyomvo tumukurikire
nani kugeza uyu munsi rino saha abo bose nta n'umwe ashobora guhabwa umushahara ngo ahembwe kandi bamwe muri abo basanzwe bafite n'imiryango ni muri iyo ntumbero rero bonyine ubwabo bacafata ingingo yo kwihemba muri uko kwihemba rero aha naho bihemba nabi ugasanga bamwe n'inzirakarengane barayiguyemo akarero ka hafi uwitwa Bizimana Ibrahim imbona yakwikomeye cyane iyo muri Zone Maramba yakoranye n'iperereza rwose nta mabi n'amwe atigeze avugwamo ariko harageze aho byanka kubera ko atakwihemba atabura kwihemba agenda mu gihugu cya Congo acafatirwayo muri icyo gihe nyine ababukoresha icyo gihe kandi bakatamwima n'umushahara nibo baje batanga n'itegeko ry'uko adashobora kongera kugaruka mu gihugu asayishirwa Congo ben uwo bariko
akavunira kagohe umushikiriza manza wa Republika hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD gusuzuma ko inyigisho bari barabahaye ubwa mbere boba barabahaye izindi zo gufuta izo basanganwa ngo hamwe no kuraba kubikoresho babahaye boba barabibazi ngo ariko wewe ibyazi nuko zaba izo nyigisho canke ibyo bikoresho n'ubu aribo bakibifise ngo ntagukeka rero amabi yirirwa arakogwa mu Burundi nibo bayakora n'ubu nyene tumukurikire
igikomeye rero no kuraba ati ndenga za nyigisho twabahereza ubwo turatwara abahaye izindi zifutanganya izo twabahaye kugira ngo bige kubana n'abantu kugira ngo bahindure umutima mu gihe rero bataba barazihinduye kugira ngo bagarahe izindi nyigisho kandi mu gihe bataba barabatse ibyo babahaye ntibamenye neza ko amabi amakosari karakogwa ari bariko bayakora arabiz hariho hose imbere yuko yabo umusirikare canke umutwarisi kugira amenye ikintu canke abakimenyeshwa nuko imana kweza zaba zibanza kuja imbere ugende mu ntara ya Tritawa uyu munsi turakubura ingene babahemba baze baja kurasezi bonyine akariho bihemba umuntu wese ageze arenganye ataca abahaye uyu baca baterera mu rusizi ariko ubahaye amafaranga canke bakabona ibyo bamusahura uyu wewe baba arokoze ikindi nacyo ubu nta bundi mutanye impene atari bo nta bundi muntu ashaka kuzajya muri ngo zigiye mu gihugu cya Congo kugira ngo aze kujya kudandarizwayo umuntu nawe agomba guhagera zimiye cyangwa impene zagiye muri ntara ya Cibitoke ariko ugiye gukurikirana usanga neza na neza ari bo kuko nta bandi bantu usanga baba bari kurasiza aba barimo kuyihemba none rero mu gihe abakoresha akaba ari cyo bashobora kubahemba ntirazi n'umuntu ateza kurondera umushahara abifuje mu nzira zose zishoboka agacabamo rero ababivamo akazira ubusa kubera yumva kubera kubura ibyo babahemba kubera kutabaka neza baba
Tugushimire nawe King Blaise iranzi kuri iyo nkuru. Bamwe mu gwaruka gw'imbonera kure bahanura urundi gwaruka rugenzi rwago ko mu mugambwe CNDD-FDD ko gomenya ko rudakunda umugambwe kunganya uwo yise Jean Petit ngo yigeze kurongora umuhari w'imbonera kure ngo yagandaguwe ko n'abandi bari bakwiye kuhakanurira mu byo batumwa n'indongozi z'uwo mugambwe dukurikire umwe muri ugo gwaruka gw'imbonera kure yabitwiganiye amajwi yiwe akaba yahinduwe kumvo z'umutekano wiwe
Nagomba rense nungirwa ko nongere mpanure ubwo gwaruka kuko ejo nabo nyene nateza kwirondera kazoza kabo gaciye mu nzira nziza nagomba ndabibutse ntibakunda igihugu gusumba Nduwimana Jean Petit niwe yatwara imari ibona kure kuva mu 2025 gushika n'ahasubirirwana n'ibigira Ezekiel ubwo Jean Petit kugeza ubu yarapfuye kandi ugupfa ntiyishwe n'indwara yarishwe kandi yishwe nabo bagendanye yishwe n'abamukoresha yishwe mbere nabo yaharatora nagomba nurindaga ndabibutse uwatwaye imanakwe mu ntara ya Bujumbura yitwa Vianney yaratanze avuka muri Kanyosha uyo Bujumbura rirahari ntabwo atakozewe ngo ayikosore cyane muri icyo gihe havugwa umuhari FNL ariko nawe mu kumushimira bamuhenze ngo bamuhaye akazi inyuma y'ako kazi baciye bamugetura kirahwera nta n'ukwezi yahakoze aho rero ibyo ni bimwe bimwe byongera bigaruka by'izi muntu baba bamuhaye inkokora aho rero ngombye gukora ikwerekanisha ngombye kwerekana yuko nubwo biruka umuntu wese yategeza guca ubwenge akabona ibyo ariko arakora kuko ejo uri korana umugambwe uraguhaze kongera ukagusondesha kuko uraguha hanuka kwaka ni muri iyo ntumbero y'umuntu wese yategeza guca ubwenge akaba ibyo ari gukora akamenya ko ibyo ariko arakora akorera Abarundi ko nabo nyene ejo bishobora kubahindukirira ko nayo kuvuga yuko abatera amagerenade ari abantu batavuga ari umuntu w'ubutegetsi abona nibasuzume neza barabe muri za nyigisho bagenda batanga ariko baruka bumenera kure aha nini nirwo bari kwakora ko niba bikora no kugesha vuba kandi kimwe na kimwe bashobora kubahenda akarore abantu bose mu gihugu cyose amakomini yari bari barafise ama akazi ko kutagira teri bamwe barabayede baba bakagira teri bose barakuwe ku itegeko ryo mu shyaka hagati mu gihugu n'umutekano n'iterambere uyu munsi abantu bafite inzigo warafite ishaka rero ryo gukora amategeko igihe ni uko yabona ko hagarara ku gakamba agaheza akaronka itashobora gushira abana akanka itashira mu mufuka mugabe munsi y'ingingo yasohotse kabura ngo nibatahe muri icyo gihe nibibuke ko ari ibyo bari babahaye bateza kwirariza mu gihe baba bari mu minisiteri y'ubutegetsi ku murango baza ku kagozi ntijoro akaza gukezura bamaze kubaka ako kazi ntibabanze nzabikoresha uyu munsi bateza kurondera nicyo gituma hamwe hamwe usanga n'inzira akarengane zimwe zibigiramo kubera ishyamba nasaba rero ko n'ibyo babanza akabikoresha neza agashishoza akongera agasubiramo akaraba muri iryo tangazo yibaze neza harabe neza ijya nino ku mitumba nta mutumba n'umwe utari ku muntu ari mu minisiteri y'ubutegetsi
mu ruganda rwa radiyo haguruka rero tukaba twashimye gusubira kubumvisha agace gatoya k'ijambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yashikirije imbonerakure mu ntara ya Muyinga mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure akaba yariko arazibwira gupanga akarere neza no guhagarara neza ivyo rero bikaba ari navyo biriko biratuma bamwe n'abandi bibaza ko kumbure ivyo yoba yarabahamagarira ari bitero bihitana ubuzima bw'abanyagihugu zirigwa biraba kurikira Reverie Ndikuriyo
turashimiye imbonerakure za defile tubasaba kuzobandanya mwameliyora neza mu bipange neza mu defile gisoda kuko imvi z'intama tendera nkase perezida wacu ni general major ni mupange mu defile neza nk'ingabo z'iyanyene nk'ingabo ntihagire umuntu azosaba kubyitwaza ngo imbonerakure zigira ikarashishi umukuru w'igihugu ni general namwe imvi z'intama itendera nkase panga karere kandi n'ukubwira na mwese n'abene gihugu turasabye bige gutambuka neza nta gutambuka ugenda watema ibyatsi utugenda watitara panga neza karere
Hari umumenyesha makuru akorera radio yigenga Abonesha FM yahagaritswe inyuma yo gukubagurwa n'abapolisi n'abasirikare hamwe n'imbonerakure azira ko yagiye gutohoza makuru ajanye n'igisasu ntezwa ntoki catewe ku rugo rwa Colonel Aaron Ndayishimiye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2023 Nyakanga uwo mwaka. Abakurikiranira hafi ivya politike y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakavuga ko ubwigenge bw'abamenyesha makuru mu Burundi bukiri ku kigero cyo hasi cyane, ivyo navyo ngo bikaba bitandukanye na demokrasi ya leta Evariste Ndayishimiye yirigwira ririmba kwihari mu Burundi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Pasha.
Uwo mumenyesha makuru yaraya kubaguwe akongera gahagarikwa azwi ku mazina ya Aimé Richard, niyo nkuru asanzwe akorera iradio yigenga Abonesha FM. Akaba yari yavyutse nkuko bisanzwe aja ku kazi kiwe ka misi yose, akazi katamworoheye na gato kuri wa gatano igenekezo ya 2024 Nyakanga, aho yararamutse aja gutohoza makuru ku gitero cy'igisasu ntezwa ntoki cyari cyaraye gitewe ku rugo rwa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye, intwazangabo irongoye ikambi y'amajanabiri na 12 ikorera mu ishyamba kimeza rya Rukoko. Isanzwe yaravuzwe kenshi mu mabi akoregwa abatavuga rumwe canke bikekwa kuba arabatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Akaba kandi azwi cyane mu inyuruzwa ry'umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, aho uwatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD atarigera aboneka kuva anyurujwe na Colonel Aaron Ndayishimiye hagati mu kwezi kw'indwi yahagaritswe n'iyo ntwazangabo anatwa agwa mu modokari yiwe yakazi. Nkuko amakuru Uruganda rwa Radio Haguruka rwakuye aho muri quartier Kamenge mu gisagara cha Bujumbura ahasanzwe hari urugo rwa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye avuga ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu Aimé Richard niyo nkuru umenyesha makuru wa Radio Bonesha FM agishika aho hari haraye habereye icyo gitero ngo yisanze akikijwe n'umugwi munini ugizwe n'abapolisi, abasirikare hamwe n'imbonerakure, niko kumushyira hagati bakamukubagura bamuherere kana kuburyo abaraho hafi bibajije ko yoba ari wafashwe akekwa ko kuba ari mu bakoze ico gitero. Inyuma yaho bamurije imodoka aja gupfungwa, ariko inyuma y'umutaga baza kumurekura asubira mu biwe. Abakurikiranira hafi ivya politike ya leta ya CNDD-FDD bavuga ko kuva haba igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi muri Rusama 2015 ryakurikiwe n'iturigwa ry'amaradio yigenga, bigoye cyane kubamenyesha makuru mu Burundi kuja ku rubuga ngo bakore mu bwigenge bwa haba mu gisagara cyo kimwe no mu gihugu hagati. Rimwe na rimwe abamenyesha makuru barafatwa n'igisirikare hamwe n'igipolisi canke bagahagarikwa no gwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi imbonerakure, bagategekwa gufuta amakuru babegeranije aho ni kubagugwa ridasizwe inyuma. Ivyo bikaba byatumye ibimenyesha makuru bimwe bimwe biheba gukora inkuru zijanye n'umutekano canke zivugwamwo abategetsi kugira ngo barabe ko bo baramaze kabiri. Ivyo navyo ngo bikaba ari vyerekana ko mu Burundi atantwara rusangi hari, kuko ngo abarundi babandanya kunigirwa mu menshi mu kutemererwa gushikiriza ivyo babona bitagenda neza mu gihugu. Umugambwe CNDD-FDD nimbuzi kutwarira bose warukwiye kureka abamenyesha makuru bakidegenzya mu kazi kabo, kuko biri mu vyerekana demokarasi nyakuri.